Uyabona namhlanje ngizoyifaka zonke enyameni kumaqhawe angabaculi bakamaskandi abangamakhothangqoko ngenxa yokuncetheza. Ngifuna ukunibiza ngamagama webaculi bakamaskandi abancithizayo abamakhothangqoko. Angikubingelele mbukelo sigadu kwenzeka media production bese ngiphinde ngikwamukela ngithi yahlangana imhlathi yazanayo kuwona wonke ama-subscribers ayo le channel. Uma ngabe awukabi lona i-subscriber wena ususele walala washiya wavuka wayisola. Cindezela usubscribe ophala amagama abomvu ngezathu kwayo le video ungasanami besithatha sikubeka wayehamba phambili neshisa lapha endimeni kamaskandi. Njengoba namhlanje siphethe yona indaba yabaculi bakamaskandi abamakhothangqoko abancithizayo. Yabona njengamanje sisazi ukuthi ngabe sonke sabalandeli yini abalandeli abaculi ababili uKhuzani Mpungose Mpungose nomthandeni Gcokama Elisha Mfokamanqele ngenxa yokuthi nalabe sabagcina abamaqhawe namhlanje bangabalandeli kuphakathi kokuthi ulandele umthandeni Gcokama Elisha Mfokamanqele noma ulandele uKhuzani Mpungose Mpungose. Lento eyenziwa abaculi bakamaskandi noma abafana sabagcina abaculi bakamaskandi ukuncetheza bangamakhothangqoko. Umthandeni Gcokama Elisha Mfokamanqele usanda khipha i-album yakhe lapho khona ade ekhuza lesihlava singakasiboni kodwa ubebona ukuthi nomoya ozayo kubaculi bakamaskandi wokuba amakhothangqoko okuncetheza. Wathi ngifisa abaculi bakamaskandi befane njengami bengancithezi bengabi amakhothangqoko ngoba efisa ukuthi abaculi bakamaskandi bakwazi ukuyimela bangafuni ukuthi bancike ngubani ukuze izinto zabo zizoqhubeka. Bukwani Gcokama Elisha Mpungose akancethezi akalona ikhothangqoko izinto zakhe zithe kunalokho number 1 noma ku number 2 kuya ngawe njengomlandeli ukuthi ulandela ba phakathi kwalo qophisana na uKhuzani Mpungose Mfoka Mpungose naloko Gcokama Elisha njengoba kuyibo njengamanje abantu angathi ukuthi bangabacu ngoba sibalandela nabaculi kunamhlanje selokhu utrenda lapha enkundleni zokuxhumana noma emculweni kamaskandi ukuthi imiliyoni seliyashayeka lapha emva kwenziwe ingangaki phakathi kwaKhuzani Mpungose Mfoka Mpungose nomthandeni Gcokama Elisha Mfoka Manqele abaculi kamaskandi abasazazi ukuba yizini abancethezwe babo uyabona umthandeni unamakhothangqoko akhe ngizovele ngiwasho yini kuba uKhuzani Mpungose Mfoka Mpungose unamakhothangqoko akhe yini na angena namakhothangqoko afuna ukuthi anxenxe bafuna uma amakhothangqoko kamthandeni abalandi bamthandeni bajike balandele yena bahambe beyomviewa izingoma zakhe lapha njengoba niza nangamalinki nje baculi bakamaskandi abamakhothangqoko niza ngamalinki emapheji abaculi abanye nifike niposte ilinki yezingoma zakho nifuna ukuphushwa njengoba ninxetheza umuntu ancome umthandeni kuphela bese engamncoma uKhuzani noma ancoma uKhuzani engamncoma umthandeni kwenye inkathi ukube khona umculo ovela gqoke uKhuzani ancoma iGcokama Elisha niyayazi le ngisho kunabaculi abakwazi ukuthuka uKhuzani lapha bese edlisa satshanana lapha kwiGcokama Elisha noma athuke iGcokama Elisha adlisa satshanana lapha kuKhuzani yini na ufuna ukuthi naye abalwe kulabo abashaya million views ukuncetheza lokho ngoba nifuna ukuthi nithola abalandeli balamaqhawe amabili nane sinjike nabalandeli babo kanti lento ilula nje manifesta nani ukuthi niwashaya ama million abantu bahloko bebayibuza ukuthi hayi bu kanti ama million ayesesho kwangabantu abazulu nje kuthiwa abanye hayi umthandeni Gcokama Elisha Mpungose lama views athengwa siyakwazi lokho bathi abanye hayi uKhuzani Mpungose Mfoka Mpungose lama views athengiwe abantu abanye bese bethi hayi ayikho leyo nto ukuthi ama views ayathengwa thana sikutsheleke thina esaziyo futhi uYouTube esikade sawuqala esingawufundisanga esayifundela ama YouTube views ayathengwa kuya ngenani lama views owafunayo uma ngabe uzothenga kune app ebizwa othi ngayisho ngoba ngizolokhu njani ngisazokwenza ivideo engizoyiposta kuyona le channel bese ngifaka ilink yayo ngezantsi kuma comment ayo le video mawufuna ukubona ukuthi ngempela athengwa kanjani ama views ku YouTube uzobona kule link engizwe ngifakile ngezantsi kwayo le video kuma comment bese uviewer ke kodwa ngizokwenza show ukuthi ngenze screen recording angeke ngichaze ngizowenza practically so ama views ayo YouTube ngempela ayathengwa ufaka leyo mali oyifakayo bese u YouTube uadvertisele ingoma zakho in such a way ukuthi uma ngabe umuntu eke wathi uya scrolla kule app ka YouTube ekwazi ukuthengisa ama movie ethi uya scrolla wafike engomeni yakho uyayidlala akana choice u YouTube uyakubekela ukuthi mangabe uthenge ama point emali engaka ama point i voucher leyo mawuthenga i voucher engaka engama point leyo voucher izoconverteka iphenduke iba ama views manga njengoba abantu umuntu uzothi mengena kule app lokuthenga ama view kuyona ekuthengwa kuyo ama views nengeke engena kuyona noma ku YouTube ungena ku YouTube uthola ingoma kamaskandi iyazidlalekela kule app ukuthenga khona ama views bafowethu. Ingoma ayidluleki futhi udlala ngishama ads akho udlala ads iphele idlala ingoma kuyazenzakalela automatically ayidluleki. Ngisazontshengisa kodwa ayathenga ama views. Yekani unqetheza abaculi basikandi buzani thina ukuthi kwenziwa kanjani. Inamba yami uzoyithola ithi 0604390903. Uma ngabe uyafisa ukuthi ngikufake ezintweni nawe ungene ekhaleni ushaye imeloni eva kwenzuka engangaki. So baculi basikandi yekani unqetheza. Nibafundisani abaculi abasafika emculweni njengoba kuyabaculi futhi abadala laba abancetheza okwedlulele. Nitha kwenziwe njani? Yabona labaculi abadala kade bafika le ndimeni abangafuni ukuyimela, abafuna ukuma ngegama lomuntu, abafuna ukuba ukuthi babe nesigwili esibamele ngemumva ukuze into zabo ezwaphambili. Ayikho lento shani ingoma abafana bese nifunda ukuyimela nike ukuba amakhothangqoko ningancethezi kwayisho leGcokama Elisha. Bengizokhuza leso hlava ukuthi hayibo nansi inkinga lasengazukuthi sinabaculi bakamasikandi abangake ndimeni kwasekufana nje umculi nomlandeli sanabaculi ababili abalandelwa abaculi abalandelwa ngabalandeli. Angazi noma ivideo leifikele endlebeni zabaculi zabalandeli ifike kahle noma ifikanga kahle, kodwa ke injalo nje indaba. Uzwile onendlebe onge undlebe kazizwa ke hey bafowethu nama ngiyikho into engingoyenza. Udinga imhlatshelwe akwenzele isigoqo lapha emsamo kubo ilungiswe le yonke ngikukhuluna nabantu abadala. Mina nawe asiphinde hlangane kuma video amanye amalandelayo njengayo le ethi how to buy YouTube views on YouTube. Ngoba sengichaza
ukuthi uthola kodwa le video le. Hayi izotholakala. Izotholakala. Izotholakala.